Molweni, ngusive lo. Namhlanje sizoqhubeka ngalina equations zethu. Sino 2x sizodibanisa kuye u3. Heze sifumane impendulo ka negative 15. Xa sisenza ilinear equations, sifuna ukufumana i-variable yethu yodwa ecalele linye. Into esinoyenza kukuthabatha macala ngo-3. Loo nto isebenza ngoba lena yi-equation. Ekhohlo sizoshiyeka no-2x ulingana no-negative 18. Sinophinda-phinda macala ngeguqulo lika-2, leyo izoba yi-half. Sizoshiyeka no-x ulingana no-18, phezu ko-2, loo nto ilingana no-9, loo nto ithetha uba u-x ulingana no-negative 9. Ningayijonga uba yiyo na le mpendulo meba siyifumene lena. Sizophinda-phinda u-negative 2 ngo-negative 9. Deposisa akakho negative lathu ngu-2 qha. Kuye sizawudibanisa u-3. Sifumana u-negative 18. Sidibanise lo-3, heze sifumane u-negative 15. Ilungile impendulo yethu. Loo nto ithetha uba u-x ulingana no-negative 9 nyani. Masenzeni imizekelo enamaqhezu. Sino-negative 1/2, esizamphinda-phinda ngu-x. Kuye sizawudibanisa u-3/4. Yonke loo nto izolingana no-5/6. Sizothabatha macala u-3/4. Sizokwazi ukushiyeka no-negative 1/2 x yedwa kweli cala. Yonke loo nto izolingana no-12 ezantsi komgca wethu. Phaa phezulu sizoba no-10, uthabathe u-9. Ndiyathemba uba niyabona uba sisebenzise i-lowest common denominator. Uba aniyikhumbuli loo nto, kuzofuneka nibukele i-video enayo. Kodwa nje ndicacise nje kancinci khawulezileyo. I-lowest common denominator linani lamanani lapha ngaphantsi komgca weqhezu lethu anokwazi ukungena kuyo omabini. Qha eli nani funeka libe lelona nani lincinci. Loo nto ithetha uba u-6 no-4 eyona lani lincinci bakwazi ungena kulo bobabini ngu-12. Loo nto ithetha uba sizawubeka u-12 ezantsi. Qha funeka nikhumbule, iqhezu liyafana ne-equation. Into oyenze ezantsi kwiqhezu funeka uyenze naphezulu. Loo nto siyenza ngoba asifuni ulitshintsha iqhezu lethu uba lilingana nantoni. Into esifuna uyenza, sifuna ukukwazi udibanisa amaqhezu angafaniyo. Ngoku ekugqibeleni sizawuphela sifumana impendulo ka-1/13. Sizokuphinda-phinda macala ngeguqulo lika-1/2 ngu-2 lowo. Loo nto ithetha uba sizoshiyeka no-x yedwa. Ngaphayana sizophinda-phinda ngo-negative 2. Sizophela sifumana u-2 phezulu no-12 ezantsi. Sithandile singayenza yonke le nto u-1/6 ngoba u-2 ungena kuzo zombini ezi zinto. Masijonge uba yiyona nyani le mpendulo yethu. Sizophinda-phinda ngo-negative 1/2. U-negative 1/2 wethu sizaphinda-phinda ngaye u-1/6. Ungalibali uba omabini lamanani ano-negative. Xa sigqibile sizodibanisa u-3/4. Xa siphinda-phindile sifumana u-1/12. Kuye sidibanisa u-3/4. Kuzofuneka siphinde sisebenzise la lowest common denominator. Sizokwazi ukufumana u-10 phezu ko-12. U-2 ungena kangaphi ku-10? Siyamazi ungena kayi-5. Ungena kangaphi ku-12? Ungena kayi-6. Loo nto ithetha uba impendulo yethu ngu-5 phezu ko-6. Niyabona uba lena impendulo siyifumeneyo thina ifana nqwana le besiyifumene phaa ekuqaleni okanye phofu le besiyinikiwe ngumbuzo wethu. Ndiyathemba uba nibonile uba lona umzekelo kafananga ncam nalo besimenze kuqala, ngoba lona ebene-constant ebekufuneke siqale sihoyile phambi koba sihoye i-variable lethu. I-constant kwi-equation linani elizimeleyo, linani elingenayo i-variable. Enkosini.